Tonight on Mubhango.
Ningamini uyu bafani.
Actually yes. U khobitswa nga ba matongo. And vha khumbela uri nne ndi be spirit guide chao.
Zwine zwa mori we wena ndo khoya vendo skirt.
Ri do vha ri khou ita mushumo wa tangeni.
Mudini upi? Uyu.
Mubhango, tonight at 9.